That's a good night. Edebo, let me catch you. Let me catch you. Dara kanante.
Agbara mmadu
ehe abula mereba.
Maka na egwa ya mmadu.
Ega nwa mu. Aro chukwu ewe ogwa.
Amen.
Amen.
Abadi sota ngwa ngwa ebu usuka kubola. Ebu usuka kubola ko
ashewa. Ega mu.
Shewa.
I'm going to go to the first.